sesanda sami impela inhliziyo manje ifuna wena awena asakhona manje ngifuna wena ngitheli sesanda sami impela inhliziyo manje ifuna wena.